Anginibingelele egameni lenkosi yethu uKristu Jesu. The Book of Daniel chapter 3. UNebuchadnezzar issued a decree ukuthi wonke umuntu waseBabylonia maka khothame kwi-golden statue ayikade imisile. Kodwa kubonakala kunamadoda amathathu. Makukhothama bonke abantu baseBabylonia lamadoda amathathu angama-Jews. Wona wakhothama kulesithombe athi amadoda aseBabylonia kunamadoda awu-3 angamaJuda. Wona masikhothama awakhothami kulesithombe osimisileyo. Uthi uNebuchadnezzar wabizeni niwalethe kimi. Ayalethwa lamadoda. Maqeda ukulethwa uthi uNebuchadnezzar, Shadrach, Meshach and Abednego, is it true ukuthi ninanikhothami kwi-golden statue engimisile? Athi uma ningakwenzi lokho niza kuphoswa ichibini lomlilo. Is it true na? Bathi bona ngesikwazi ukuyidefenda, we cannot defend ourselves. Kodwa lo nkulunkulu esimkhonzayo uma ethanda ngasephula emlilweni. Athi noma ngaba kasephula emlilweni kodwa ngesikhothame kwisithombo simisileyo. Wathi ukuthela uNebuchadnezzar wathi awathathwa afakwe esithandweni somlilo lamadoda. Athi engafakwa kubonakala sekukhona wesine emlilweni. Uthi uma eyoqalaza emva kwesikhathi inkosi uNebuchadnezzar ayibona sekukhona the fourth man. Isiyabuza ithi bangaka abantu esibafakile? Bathi bathathu. Ithi khona wesino sekhona. The Bible says emva kwalokho wasondela waye egeyithini lomlilo wafika wamemeza wathi, Shadrach, Meshach and Abednego, the servant of the supreme God, athi phumane emlilweni. Ayabonakala lamadoda ayaphuma akhululekile emlilweni awayifakanga wona phosiwe. Kodwa uma sephuma aphuma akhululekile ayahamba. The Bible says babengashanga ngisho izinwele zabo nengubo ababeyigqokile zazingashanga. Lithi iBhayibheli babenganuki ngisho intuthu, babenganuki ngisho umlilo okukhombisa ukuthi baphuma emlilweni. Ha, Nkosi yami, ngizothina ekuseni. Ngizothi angisazi isimo obhekene naso. Angisazi isimo ovalelwe kusona. Angizazi izinto abantu abakufake kuzona ezibuhlungu empilweni yakho. Kodwa ngizosho into eyodwa ukuthi awukho wedwa kuleso simo. If uNkulunkulu waba namadoda amathathu abonakala engowesine nanamhlanje kuleso simo obhekene naso, usasekhona uNkulunkulu. Ungakhathazeki mntana sekhaya, noma ngabe kubuhlungu. The Bible says atheme phuma lamadoda ayenganuki intuthu. Uma usuphumile kuleso simo ngeke kubonakala ukuthi uke wangena. Uzophuma unganuki intuthu, uzophuma ungafani nesimo ofakwe kusona. Ngisho abantu abathi bayakuqalaza bethi bayobheka ukuthi lesimo abakufake kusona ngabe siyakudestroya yini, bazokubona uhamba ukukhululekile. Bakuthakatha abantu bakubekela izinto bese bezoqalaza ukuthi ngabe izinto abazenze kuwe ziyasebenza yini na. Bathi mebekuthola bakuthola uyahlabelela uthokozile ujabulile uthi mana njalo Kristu Jesu, uthi mana njalo Kristu Jesu. Bamangala ukuthi lo muntu usho kanjani ukuthi mana njalo Kristu Jesu sibe simfake esimeni esinje. Ngoba bayobona ngalelo langa ukuthi sima bakufake kusona. Ha, Nkosi yami, angeke sikwenze lutho. Kodwa instead sizokubeka to the next level. Ngoba lamadoda kubane kuthiwa wangenanga esithandweni somlilo, uNebuchadnezzar wayengekazi ukuthi lamadoda khonza uNkulunkulu ophilayo. Uthi the servant of the supreme God, phumane emlilweni. Ukusho lokho ngoba usebonile ukuthi akekho uNkulunkulu ongaphula ngalolu hlobo, akekho uNkulunkulu ongasindisa ngalolu hlobo. Uthi ke namhlanje issue another decree ukuthi wonke umuntu okhuluma kabi ngoNkulunkulu kaShadrach noMeshach noAbednego, indlu yakhe iyakuluthwa, indlu yakhe iyakudestroywa. Ngoba wayesazi ukuthi lamadoda khonza uNkulunkulu ophilayo. Mana njalo kuleso simo ukho wedwa unoNkulunkulu. uNkulunkulu nawe kuleso simo obhekene naso. Inkosi yomusi nibusise, in Jesus' name.